baban ta kwai share hawayen ki amarya share hawayen ki yar gata hey share hawayen ki amarya share hawayen ki yar gata amarya hey share hawayen ki duba masoyen ki idan ya aure ki hakkin aure zayan baki yar gata
Shout out.